Daniel. Yo, Daniel. Oh, shit, man. You working out?
Yeah, man. I need to get in shape because Grandpa Life is coming back bigger and better.
Really? Well, what we got for him?
Well, let's show them.
Alright, think you're so good. I'm gonna show you how to do that.
Go? You wanna go?
What the fuck you looking at?
Come on, McMuffin lover.
Come on, work those flabby arms.
As easy as it looks.
Go.
Oh. Sorry. You wanna go?
Yeah.
You wanna go? Oh, I see how it is. Da 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 da